for. Bado hajaanza kuingia, si ndio? Nani yuko karibu na Joymart? Hiyo pia ni yake. Hii next year red pia ni yake.
Pia ni yake.
Hivyo sana.
By the way,
watu wameingia ni one bedroom, ndio watu wameingia mostly.
One bedroom.
Ah. 42, 42.